ukuntu yagwaye hatanguye ku ruhanga gahere gatoyi gahere gatoyi tukamubaza none urababara atekaye simbabara tifyonda turagafyonda tisimbabara rero twibaza twemwe ni nkabyi mu yindi minsi rero iminsi yaheze aheze nk'ukwezi ku ruhanga havye ibyo nk'ukwezi kose abigendana rero mukundo kwezi aca hasubira havye ibyo byo binyigise Satugenda kubitaro bikuru nyanzarake umwana yabyimbye wese umenga asumenga nikiko ko kweli ni mu masa tabona chatamukwara mu bitaro bikuru nyanzarake bacha muteri sero umucumi oya ntavyo sobeje ndumukene ndagora ko bofasa nyene nimbe bamutwara hanze mu gabo ndonka bariko barafasa nyene babifasemo kandi umukene cyane ngo ko bonyongereza gahera nyene bakafasa
cyangwa umwana bo mutwara
nka muvuza nyene amahera ndamuvuza bwo nyene
urumva abataguhaye amahera bagashitwara umwana ntabyo bakomeye
ndovyemera nta na kimwe
umwana arakeneye ubufasha nyimba nawe warafashijwe fashana n'abandi kuko nawe ntuzi ejo hiwawe ushobora kuba umeze neza nawe ntuzi umwana wawe ejo ukuntu nzoba ameze muratwandikira mutubwira ko mudukunda muratwandikira mutubwira ko mudukurikirana ariko umuntu iyo abonye ikintu ntabura icyo yonavuga yofasha ko je nyimba navuze ati reka nje kuraba umuntu wese atanga icyo afise kandi akora icyo ushoboye hama nawe wakora icyo ushoboye kumbura imana yawe ukahezagira kandi nabi wawe nawe bakazobafasha so je sinzi nta byinshi mfise mvuga ariko uwo wese ni benshi amashyirahamwe ajya gukingira agateka k'abana n'uwo wese yumva ko umwana ari Burundi bw'ejo kuko umuntu niyava ngaha umwana niyava ngaha ni byinshi azokora ni Burundi bw'ejo azokora kandi nawe novuga hari ntaho azoba afise abakunzi ba Isaac TV muraho mumeze neza cyo ndameze neza ndashima Imana hama nk'uko mubibona rero hagwaye umwana uwo mwana nk'uko mubizi murazi turabaha amakuru atandukanye ko kandi n'ibikenewe gufasha tukabikora uwo mwana bon jewe kuko nuvuga arababaye cyane nagize pitié sinzi ukuntu nabivuga ariko n'umusisi ndyohewe uwo mwana mubona ngaho rero aragwaye nicyo gituma nashimye tuganiye n'umubyeyi wiwe atubwire neza mama ni sawa umeze neza
yego ni neza mwaje neza cyane kuko ngo azitse uwo mwana nyene mubona andatuntuye ku mutima ndarababaye
mama ushobora kutubwira uwo mwana izina ryiwe
yitwa Sibomana
Bienvenue musanze muba hehe
Nyanzarake mu ntara y'amakamba
mama turabona uwo mwana ukuntu ameze bon arababaye ariko turashaka kumenya ni yagwaye gute byagenze gute kugira nindashike hajya kujya mezo
ukuntu yagwaye hatanguye ku ruhanga gahere gatoyi tukamubaza none urababara atekaye simbabara tifyonda turagafyonda tisimbabara rero twibaza twemwe ni nkabyi rero
nkabyigato kubatacumva ni
inkabyo urumva kiriya kintu kidundura nyine kikunda kudunda muga ntihagiye cyo abana kimwe bacyita ngo ni nkabyi twagira ngo ni nkabyi rero tutatugumaho kana kera umwana biranka kwajya byase kwajya tutatuhamukanwa duhare yuzuye ibinyigisi biruzuye bya byimbye cyatufatega wa mwana ntiyabaye nkabyi cyatwara ku bitaro bitoyi rero bagasha baduhaye ibinini rero tumuhayeho wamenga tubikuyeho
none uko iminsi igenda byatera bibyimba ko yakurumva wavuze ko byatanguriye mu ruhanga byatera hagenda n'ibinyigishi gute
hatanguye ajya mu ruhanga mu yindi minsi rero iminsi yaheze aheze nk'ukwezi ku ruhanga havyije mu kwezi kose abigendana rero mukundo kwezi aca asubira havyimije byo binyigise
urumva umuntu hanga haraje kantu aha honde nta buntu bwo buvyimba bwaje
oya nta vyimba bwaje namba byaje bijiriye kwa mukanwa
eh se mukaguma mugenda kwa muganga
eh twangira kwa muganga bakaduha ibinini
none bababwira gute basi inyuma yuko babahaye ibinini bababwira gute
ibyo binini batubwira ngo ni byo ari bihavyimbura ngo acakira haguma byimba cyatugenda ku bitaro bikuru Nyanzarake umwana yabyimbye wese umenga asumenga ni kiko ko kweli ni mu masa atabona cyatamukara mu bitaro bikuru Nyanzarake bacha muntera isere umucumi acabona kuvyimbuka kandi acarabona mugibe ibyaguma bibyimbye bacavuga ati rero ngaha ntabyo dusoboye ibyo ni mugende ibujumbura rwa karede ku bitaro eh
mama nta guciye mu gato uwo mwana afite imyaka ingahe
itanu
usanze ufite abandi bana arafite papa wiwe bimeze
ndabafise nasaye waramufise
bangahe
hasigaye abana bose hamwe bose bise abana ndwi
ugira kangahe
agira gatanu
none ngaho umaze gushika ngaha naho bakwakiriye gute ni iyihe mpinduka wabonye gusumba ku bindi bitaro kuko barakubwiye ati genda ntabyo dushoboye aha naho byabandanije bikomera cyangwa byabindi
ubundi ayibona ngaha yego baranyakiye yego baranyandikira imiti nkayigura bayicisha mu isterenge ngura amapeni mugabo ibyo mbona bigira nte ibyo mbona bimera neza kuri bitaro aho hajya ku ntunzo nyine kuri bijya byameze mu kankwaca haca huma kandi ubu ndabona ururimi kare ntago ndabona ururimi kare rwari rwagize ntirwari munsi cyane nubwo ubu ndarubona kandi ubu aratangwe kunywa ubuyi aranywa n'ifamu
menze ukuntu ne ati bicisha kubera ko numvise no kuvuga ntavuga
gato imana yasigaje gatoyi ntikacisamo
none mama nk'umubyeyi wiwe ushaka kwakira niki kintu usaba
turasaba kwakira
iki urashaka kwakira kuko uri umubyeyi wiwe kandi birakubabaje ni ikihe kintu usaba cyane uvuga ati iki kintu bakinkoreye cyangwa byose urashoboye kubikora kugira ngo umwana ashobore gukira
icyo ndagombaga kuba wakora njyewe ni uko nkembeye inyisu ndacyahembeye inyisu batwaye kubera baramupfuye akanyama ngaha niyo ndacyayihembeye bambwira icyo bokora
nta kintu ushaka bagufasha nyimba ari amahera cyangwa uburyo bwo kumuvuza byose urabishoboye
oya ntabyo sitoboye zenda umukene ndagoya ko bafasha nyene nimbe bamutwara hanze mu gabo ndo nk'aba ariko barafasha nyene babifasemo kandi umukene
uri umukene mvuze umukene naho kandi akaba ari ngaha kandi ndazi uragura imiti ahubwo icyo ushaka kubasi kucyo uri kurakora nk'umubyeyi wiwe ni ikihe kintu ushaka ko abandi bakongereza kugira ngo bagufashe
cyangwa uko banyongereza agahera nyene bakafasa
cyangwa umwana bo mutwara
nka muvuza nyene amahera ndamuvuza bwo nyene
urumva abataguhaye amahera bagashitwara umwana ntabyo bakomeye
ndobyemera nta na kimwe
mama reka rero ndagusezere nta matwize ko umwana azokira
yego murakoze nakoze imana ibahetsa
ariko kandi ntiwatwibwize
jewe ndi twabucume Emeline yego
abakunzi ba Asia TV murabona rero nuko twama tubashikiriza n'ibindi bintu ari bimeze neza ari bimeze nabi umwana arakeneye ubufasha nyimba nawe warafashijwe ufashana n'abandi kuko nawe ntuzi ejo hiwawe ushobora kuba umeze neza nawe ntuzi umwana wawe ejo ukuntu azoba ameze muratwandikira mutubwira ko mudukunda muratwandikira mutubwira ko mudukurikirana ariko umuntu iyo abonye ikintu ntaburi icyo yonavuga yofasha ko njyewe nyimba navuze ati reka njye kuraba umuntu wese atanga icyo afise kandi akora icyo ashoboye hama nawe wakora icyo ushoboye kumbura imana yaguhezagira kandi nabi wawe nawe bakazobafasha so je sinzi nta byinshi mfise mvuga ariko uwo wese ni benshi amashyirahamwe agiye gukingira agateka k'abana n'uwo wese yumva ko umwana ari Burundi bw'ejo kuko uwo muntu niyava ngaha umwana niyava ngaha ni byinshi azokora ni Burundi bw'ejo azokora kandi nawe novuga hari ntaho azoba afise duhereye umuntu wese kuva kuri ba nyakubahwa kumanuka gushika hasi umuntu wese afite icakora kugira umuntu ashoye kugira icyamufashije hanini samafaranga ariko umwana ikihutirwa ni kugira ni kurokora ubuzima mu camara ama bye bye turabakunda cyane kuri micro ya Mico Santa la Talita behind camera Juma Jux ciao ciao
Isaac TV oh.